ourselves.
Ano kunchire gi agenda kedo mise mutegna hinya hinya mabindi kunchire godo kindi thulo mara higini abich mabiro. Nikech kengyo kram na mise muntire godo chakri weche mag thieth, weche mutendre kod somo, climate change, kanyakla kod networking. Aparo ni gin weche mabende fall a sector mago mag lony mopogro pogro. Hinya hinya wach thieth ka, angini imu hiu en achiel kuom weche. Mabendo sibido ka kila chidh na den ne nyithindo manyire hinya hinya gwenge magwa makaluo. Networking partnership ben geno marwa ni jokanyo magu biro bedo ka kelo kata mna yore mag tije. Nikech wadake kinde mayudo kata mna teach bedo matek. Toke networking partnership geno marwa ni samoro kaka jafuambo nyaloro mo kata mna gijo dito mpogore pogore oyar networks mage. Donge. Kopogore gimano bende hano ka ote mokos chako donjo kikido penye goya ni poka chako sumuote marge. Asuma nakara mna moko hari adek mabende inyalo yud na kanyo ote makamago nyako rumga juang yore laibago magote machoka hari adek auchiel nono mbui mago magoganda bende yudo wa matuth na penye ni penja nina beti penjo mora mora kutendre kwa dri uruok mano marapanya aneno jojo tieno hivacho ni konywa uru ya wa nikech jotelo machuo oromwa gimiri ambu haya kanyo tokoro hakaka beti bro bedo kawacho marino kala hivacho ni Sharon pass my love to Betty. Tell her ni, I am a member. Herojo kanyuma agu bende sita kwa yoro kanyuma numuri no kalu bende jalo nyuchu magisomu. Fred Osuru, hiwacho ni Ramogi TV, Mosna Beti, apoyo kang, magikao, kuumbiro kanyakla, mano maro konyo rowere, hiwacho ni Fred Osuru kindandora. To gini karamina rowere kende, gini rowere nene bende, mopo grupo gure. Baba Atur, hiwacho ni Ramogi TV, and Baba Atur. Mosna jakoma pany, awinjo ka giluongore ni mine molony. Lony tiende nango, to mine moko lony, tuweyo kanye. Aya, beti bro bedo kaduoki. Apka ote mugik bado mar Grace, iwacho ni Ramogi TV, and Grace, apinye ni ka in-housewife, to okinyal riyo rikodigi. Aya, koro, beti aparo ni koro mine mantire gilony, gimoko lony. Mana minyalo duoko mapio pio kapoka kuyo matin.
Ero kamano, mokuongo, challenges to ng'eny area wa mar Nyanza counties auchiel go ma chunywa ne gombo ni watim gik moko te lakini onge ng'ama nyalo timo gik moko te kok in sirikal o kamano emomiyo nyocha koro wakao wa prioritize mana areas masewacho go but kabro chopo midway okwabirito ni higni abiche kawa wang'iyore e diere kanyo wabro go break to wang'iyore ni wasechopo nus mar 5 years wadhi nade kantie issue moro makoro wamedo neno kata jopiny medo ng'iso wato ne onge e strategic plan to koro waneno kaka watime joma wuone ni joma chuo jotelo machuo ok kel maendeleo okay anto gima dang awach ni one kaka pany women one wa believe in ourselves ni we can cause a difference and ni we have a role to play. Okwanyal beta lingalinge ofise kumutiye no, to gweng kumo ae, to nyiri to, nyiri mako iye, nyiri we school, tanta this school. Okamano, emomio watimango wabiro. Lakini a partnership cha, ana kwayo joma chuo, joma yude, te, makuru badwa, wariwre uru kanyakla mondo kantie gima pokwa paro. Tukonywagi paro even on how to do it better. One we are open to that. Koro housewife. Ingeni koro wanto nyakwa beda clear. Ni we are professional women. Mine molo nyitiende ango. Professional women. Ngama miyo mosomo something ma ene gi expertise. Koro inyalo bedo housewife, yes. Toknis noki oknisomo puonjo. Nyakibede gi lony moro. Koro nikech in housewife. One, koro kwanyal ngeyo bo kwanyal donje gimumyo in housewife. Nionge gimitimo outside. Okamano. But, ka in housewife mo lony in something. Mano somo something. Okamano. Ka in gidwaro mar donjo bedo member wa, wanto waruaki. Kende grube mag technical ka. Koro iniwone mibro yero. Kalure gi gima nitimangowa gimisomo in profession.